chieng' akelo bunda mol piny duto winjo awero bwana jo nyunja mosiepa nyakwaro sita ing'ama gene ngimana dhiali kakitimo donge ber awero telo wuorge mosomo bwana jo niago ni thuma dimba kakosiep luo duto winjo atemo nyiso fala moko ni logi mol piny duto winjo awero bwana jo nyunja mosiepa nyakwaro sita ing'ama gene ngimana dhiali kakitimo donge ber awero telo wuorge mosomo bwana jo niago ni thuma dimba kakosiep luo duto winjo atemo nyiso fala moko ni logi Yodongo poyo wudigi wini rwathu maratigo nga malo ito enga Usiepa polwa nyonyi best commander Unge usiepo kegathola yuru lewa yetu magoni anuoyo Jopinyo muku mwelo koro kaweri
Thank you.